Amaqhubu amalungiselelo angomso enkonzo yokuqala emswaneni yamaxhoba ali-18 enyikitya yokufa yempelaveki ephelileyo elusikisiki.
Ndifuna ukuthi kutishala nootishalakazi bethu, nisenza abantu ezizweni. Siyabulela. Umsebenzi wenu uyabonakala. Ingani ngaqhubekeka nisenza kanjalo.
Bothulelwe Mnqwazi otishala bathe bagqwesa kweli kulo nyaka kumsitho wokuwongwa kootishala ubanjelwe kwiMpuma Rand namhlanje. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa andamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Kanti ke mawethu sithanda ukulumkisa abo baneentliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku lilandelayo. Abahlali belali yaseLambasa elusikisiki eMpuma Koloni balungiselela inkonzo yokugqala emswaneni eza kubanjwa ngomso elusikisiki ngelikhumbula abo basenyongweni kubo. Uninzi lwabantu kwabo bali-18 bathe babulawa kwinyikitya yokufa yangomgqibelo kwimpelaveki edlulileyo kwilali yaseNgobozana ngabalelali yaseLambasa. Ntatheli yethu uNtsiki Noyiya uthe wanenyhweba yokufaka nomlomo nabanye babahlala bathe baphulukana nabo basenyongweni kubo nabasaphila ubomi bentshontsho emva kwesi siganeko. Ntsiki, masikwamkele kwakhona, ingaba iintsapho zamaxhoba esiselegu ziziva njani nanjengoko ngomso iza kuba inkonzo yesikhumbuzo kwaye ingabahamba njani amalungiselelo ale nkonzo yesikhumbuzo ngomso?
Manisibusele nam kuwe Lisa, ngethuba sikyukyakyukya ilali yaseLambasa nalapho uninzi lwamaxhoba lukhoyo 11 lonke lizawungcwakelwa kulalali. Sidibene notata owaswelekelwa yinkosikazi yakhe phambi kwakhe ngendlela ekhohlakeleyo, utata undaba zakhe mhloluvele nosichazele into kokubana bankqonkqoza abantu bathi bakunkqonkqoza wathi xa ivele emnyango unkosikazi wakhe wamyalela into kokubana makanga savela kuba konakele kodwa ke masizivele ezithethela ngokwakhe.
Deva sekhala undyundyundyu endlini. Hayi, ndavela tshokeka ke nam ndavendema endlini. Yatsho undyundyundyu into engathi okanye 20 minutes so or 30 minutes, andisazi nam kakuhle. Usitsho lo ndyundyundyu. Wathulakala undyundyundyu, ndaphuma endlini. Ndathi xa ndiphuma ndathola ekamereni kubovu kwanto, kunzima noba ungahamba. Omnye ulele phezu komnye, umlele phezu komnye. Ndaphuma xa ndisiya emnyango ndathola inkosikazi yam iwile evulandini nosisteri wam.
Ukusuka apho ke Lisa siye emsikaba phezu kolwandle nalapho sidibene khona nomama uMamthethiswa Gqobela. Umama Mthethiswa Gqobela ke uphulukene nonyana wakhe uSigoboto, nguye owe18 ukusweleka kula maxhoba ali-18 waye wantingiselwa ke kwisibhedlele iNelson Mandela Academic eMthatha nalapho yathi xa ichopha inqwelontaka waphuma umphefumlo. Naye umama uSityande Igila ngalomba.
Ndithe ndisova umntam ukuthiwa baphele bonke abantu, usinde umntu wodadobawo ebekwelinye ikamela, umntam uphuthunyiswa eMthatha ngephephela. Ndabeka ithemba uba okanye angasinda. Kuthe kusenjalo ndeva kuthiwa naye kuthe beyehliswa kwiphephela, kwabe kukuhamba kwakhe emhlabeni.
Ukanti ke unyana kamama oseleyo uZwelinzima Gqobela ukwazile ukuyobona umzimba kamtakwabo emotshwari ngolwesine ogqithileyo, nalapho asibalisele ngendlela odlakadlaka ngayo. Ndiyayazi ke into yokokubana sisele ubalumkisile abo bantliziyo zibuthathaka ngengxelo yakhe echaza indlela ambone ngayo umntakwabo sele elele kobandayo.
Ndimbonile kumkhuluwa ubelimele kakhulu ubuso bakho bu noba ndingalichana uba leliphi icala bulimele kangangoba ndingathi nje liphelile icala kubudutyulo, icala eliyi-1 udutyule nasezingaleni zombini nasesifubeni ikhona imbumbulo, senza ukuthi nje ubelimele kakhulu. siyancediswa ke ngurhulumente, siyayamkela futhi loo nto iyasivuyisa. Isenzile sangabantu kwenye indawo kuba ifika apha ekhaya njengoba nibona kuphandle, kuphandle, kuphandle nyhani, akho umntu asebenzayo apha ekhaya.
Ngomso ke ezintsapho zakungungelana kwiziko loqeqesho apha elisikisiki, nalapho kuzawube kubanjwe inkonzo yokugcwala emswaneni kukhunjulwa la maxhoba alishumi elinesibhozo. Zawube khona ke umphathiso wezokhuseleko apha ephondweni uMnumzana Xolile Nqatha ndawoninye nomphathiso wamapolisa kuzwelonke uSenzo Mchunu. Sivile ke ngomasipala walapha eNgqoza municipality into yokokubana aba bantu bonke baqashelwe inqwelo mafutha khona ukuze bangabingeni ezindlekweni ngokunokwabo. Umasipala ke yinxalenye karhulumente wephondo laseMpuma Koloni ukuncedisana namaxhoba lisa Xebe.
Sibambe kazosibini kwintatheli yethu uNtsiki Noyiya. Mongameli weli uMnumzana Cyril Ramaphosa wenze intetho ephambili kumsitho kuwongwa kweetitshala ezithe zagqwesa kulo nyaka. Lo msitho ubanjelwe eBoksburg kwimpumarandi namhlanje nekulusuku lwehlabathi lokuqaphela igalelo lootitshala. Sebe lezemfundo liqhuba lo msitho minyaka le kwilinge lokuwonga ootitshala ngendima abayidlalayo ekuxhobiseni abantwana ngemfundo egqwesileyo kweli.
Umongameli weli uMnumzana Cyril Ramaphosa ubancomile ootitshala ngomsebenzi obalulekileyo abawenzayo kwicandelo lezemfundo. Kwintetho yakhe lokaRamaphosa ugxininise ukubaluleka kwendima ootitshala abayidlalayo ekubumbeni ikamva labantwana kweli.
All of us are who we are, all seated here and out there in the public. We are who we are because of the educators, the teachers that we once had. And you are those people today. You are nation builders. And we would like to thank you for the wonderful work that you do.
URamaphosa ukwathe ootitshala abalawula ngoloyiko batyhafisa abafundi.
A good teacher is a role model who encourages a child to achieve their great potential. But a teacher who disregards their responsibilities, who rules by fear, can demoralize very easily, quickly, by one word. Just one word, one act can quickly demoralize a child, damage their self-esteem, and put them off learning.
Omnye wootitshala owongwe njengeyona titshala ephuma izandla kwezezibalo kwiphondo laseFreyistata uthi izibalo zibaluleke kakhulu kuba nawuphi na umsebenzi umntwana nokuwufumana ufuna ulwazi lezibalo.
What I love most about being a teacher is the fact that I am making an impact not just for today, even for the future. I always say I'm a future teacher because whatever that I'm teaching my children today, they'll be able to apply even in future, especially when it comes to mathematics.
Umphathiswa wezemfundo esiseko othi naye wakhuliswa ngumakhulu wakhe wayengutitshalakazi uncome igalelo lootitshala abanalo ekufundeni kwabantwana kunye nenkxaso engagungqiyo abayinika abantwana ezikolweni.
Ndifuna ukuthi kutishala nootishalakazi bethu, nisenza abantu ezizweni. Siyabulela. Umsebenzi wenu uyabonakala. Ingani ngaqhubekeka nisenza kanjalo.
Umongameli ukhuthaze abafundisi ntsapho ukuba baqhubeke nomsebenzi wabo obalulekileyo, ingakumbi ngenxa yemingeni eqhubekayo efana nokunqongophala kwezixhobo zokusebenza kunye namagumbi okufundela axineneyo.
Bekumbejembeje kunjeya kwibala iStentuli ethokoza kwimpumarandi nanjengoko iintlangi ezahlukeneyo bezivathe izinxibo zazo zesintu. Okuza nanjengoko iphondo laseRhawuteng belibhiyozela umlenze walo umsitho womkhosi welembe namhlanje nenjongo yawo ikuqaqambisa umanyano lweentlangi ezahlukeneyo.
Namhlanje umkhosi welembe uze kwiphondo laseRhawuteng phantsi komasipala wasekuruleni eThokoza. Abantu bebephume ngobuninzi bezokuzimasa bevathi izinxibo zakwantu kuyingoma nentsholo. Baphumile ke nabaseburhulumenteni phantsi kwesebe elijongene nemicimbi yemveli.
So COCTA is the department that takes care of traditional houses. We have got two traditional houses here in Gauteng. But as you know, the Zulu Kingdom really has a lot of their people here in Gauteng, especially in hostels and in townships.
kanti ngenxa yemicelimngeni namaginxiginxi aseburhulumenteni ukumkani umisuzulu kwazulithini khange akwazi ukuzimasa lo mcimbi noxa ebelindwe ngabomvu sisizwe sakhe. Kodwa ke oko akuphazamisanga lo msitho kuba ibikho indlu yobukumkani besizwe samaZulu.
Ngiyazi ukuthi abaningi balindele ukuthi phakathi kwethu bazobona noma balindele ukuthi imbube yomhlaba kube yiyona ekhona phakathi kwethu ukwethula amagama esizweni sayo. Kuningi yokukhulunyiwe, baningi abangasho ukuthi kwenziwa yini imbube ingabikho. Kodwa nje abakwaziyo abahleli balomcimbi wanamhlanje kukodwa nabesile ukuthi kukhona ongahambanga kahle ngesikhathi kusahlelwa.
Ukanti kulo nginginya bekuphume nabadidiyeli bamabutho nabo ke bezokuba inxalenye.
Njengamanje ke lo mkhosi esiwugubha namhlanje njengoba sigubha umkhosi welembe. Kade sisuka kwadukuza lapha ilembe elilele khona. Namhlake sesithe ngoba isizwe sesacela ukuthi sikhuphukele ngapha ngaseGoli ngoba asifinyeleli kahle emakhaya le kwadukuza eNatali ngenxa yeindleko.
Ukanti lo msitho womkhosi welembe wawubanjwe ngokusesikweni kwadukuza KwaZulu-Natal ngosuku lwamagugu namafa kunyanga ephelileyo.
Inkundla ephakamileyo yaseGauteng isichithile isicelo sombutho we-MK Party sokuzama ukunqanda ukuhlala kwesesshoni yekomishoni ejengene nokuqeshwa kwejaji zenkundla kwi-JSC nalapho i-MK Party besithi ayikwazi ukuhlala lesesshoni engekho uGqirha John Mhlophe kwisigwebo esiwiswe ngalemva kwemini lenkundla ifumanise ukuba i-JSC yenze ngokufanelekileyo ngethuba isalo ukurhoxisa isesshoni yayo kwaye oko akuwanyasha amalungelo kaGqirha John Mhlophe okukuzana njengoko i-MK Party bibanga ngelithi aza kube anyashiwa amalungelo omgaqo siseko kaGqirha John Mhlophe xa engazovumeleka ukuba abe yinxalenye yeseshoni ye-JSC yodliwanondlebe nejaji nangona wayechongwe ipalamente ukuba amele iqela lakhe kwi-JSC. Iqela le-DA lithi lanelisekile sesi sigqibo senkundla nesingahambisaniyo nenyathelo le-MK Party. Kanti MK Party kwelaa icala ithi sasiphononongo esi sigwebo senkundla kwaye isafaka nomlomo namagqwetha ayo. Sebeleze bugcisa nenkcubeko kwiphondo laseMpuma Koloni lisendleke usuku lwesibini lengqungquthela yababhali bencwadi nebebanjelwe kwiziko iMandla Makhuphula Leadership Institute eMonti. Sebelithembisile ukuba liza kubaxhasa ngezimali ababhali basekuhlaleni kuquka nabo basakhasayo basajonge ukupapasha ezabo incwadi kanti kubekelwe bucala imali engange-R800,000 ukujongana neli phulo. Intatheli yethu Violwethu Yamba ebelapho zowafaka nemilomo nabanye bababhali nabaye baphawula benjenje.
Ezinye ze challenges esihlangane nazo bekuye kube nzima especially mawuzabe uthi ngumuntu obhalayo awuzazi kuba uzayobhala kwephi indawo. Umzekelo ziyadula libraries xa uzayobhala phaya kuzo kufuneka imali and uzosibhala iscript sakho kanye imanuscript yakho lo page oyibhalile maso uphinde futhi uyoyiqalela because uzawuthi ufika endlini kuba mangabelanga ndiyibhale ngolhlobo ngofa ndihambe ndiyoyiqalela loo nto iyawuthetha ukuba uzawuphinde ubhatale enye imali nto leyo ke ngoku ibingathi yenzeka lo imali ayikho and sawuphinde siyazi uba ke xa sisuka kweli phondo lethu lase-Eastern Cape yizinto ezinqabileyo ezo siyasokola yaye iinkonzo ezinjengezi azikhawulezi ukufika kuthi.
The publishing industry is not accessible at all. There are certain companies that are out there, wazikhona, but asizazi, okanye noba siyazazi, it's very hard to go to them. Some of the terminologies that are being used, now they were foreign to me. Some of the contracts that you are given, ufuneke uthathe ixesha understand, you have to get lawyers, that's another cost that is attached to that. I think elamuphulo is to honestly make sure that companies that are publishing incwadi, they're accessible, they're ndithanda uba lapha where i-government are affording these opportunities.
Bekutekwe itafile kumnyadala wekota walonyaka ubanjelwe eNew Town eRhawutini kwaye nabathandi balomnyadala ukutya okhawulezayo nomculo bebephume ngobuninzi ukuzokonwabela olu suku.
Abathandi bokutya namhlanje bazonwabise ngesona sidlo sithandwa kakhulu kweli loMzantsi Afrika esiyikota. Omnye wabaququzeleli kweli theko uthi iminyadala ekumila kunje ayiyo yolonwabo kuphela kodwa lilinge lokuphuhlisa ezoqoqosho.
This festival, it's one of the best festivals in the country because it's all about the African cuisine, which is ikota. We bring nothing but the best, your private school kota. As you can see, we have different vendors from different places. They bring you private school kotas. If you can just walk around, you will see.
Iintlobo ngeentlobo zokutya kwesi sidlo ziquka iitships ezicadiweyo, iatsha, iisosi ezahlukeneyo ngencasa kunye nesithako esingundoqo esiyikota yesonka.
It's not just a normal kota, the kota ene speciali, ene acha, ene cheese. No, we talk about your Titanic kota, we're talking about your Dubai kota. So when you get here, uzothola nje isithaba thaba.
We're part of the kota tour. So we've been through the world, we're taking kota to the world. We've been to Durban, last week we're coming from Eswatini.
I think it's just all about having fun and it's just a freestyle, whatever you feel like eating, just grab and it's food on the go, you know?
Iminyadala ekumila kunje idala phantse imisebenzi engamakhulu amahlanu kumnyadala ngamnye kwaye ibonelela ngeqonga koosomashishini abasakhasayo kunye nabapheki ukuba babhengeze iimveliso kunye neenkonzo zabo kwaye babonise iitalente zabo zokupheka.
Inzwakazi iqale itsala nzima kule ndima yomculo de yayimvume ephuma izandla nenendumasi kumhlaba jikelele umakhathi bebhengeza iindaba ezonwabisayo ingakumbi kubalandeli bakhe zokhutshwa kwecwecwe lakhe litsha nelibizwa nge-Miracle Child. Ingxelo enabileyo yalandela.
Inzwakazi ezenzele udumo kwindima yomculo uMakhadzi uvuyise abalandeli bakhe ngokubhengeza iindaba ezimiyoli zokuphuma kwecwecwe lakhe elitshatsha elithi Miracle Child. Le nkosazana yaseLimpopo nanjengoko bembiza ibalisele abo bebezimasele ndibano ngemincili anayo ngeli cwecwe lakhe linuka ivenkile. Uthi kutheni ekhethe le title?
Because of course I'm a miracle child. I'm a firstborn from my mom. I don't think she planned me. God just blessed her with me. That's why today we are here. That's why I won those awards. That's why people love me like this, because of I'm a miracle child.
Baphefumlile ke nabo bamphetheyo njengesapho lwakhe lwasemculweni beqhayisa benjenje.
After the BET, it's like a key album because she got recognized as one of the biggest talents on the continent. She's the queen of South Africa. She's doing extremely well. She's exporting her sound within the country, so now we're trying to go bigger out of the country.
Hlobo wakho senyongweni nokwayimvumi edumileyo kweli uMaster KG umqhwabele izandla ugxa wakhe ebonakalisa ukuba nethemba kakhulu kwinkqubela yeli cwecwe.
I feel like there's just so many songs there, you know, also it relates to different people.
Elicwecwe Miracle Child luphawu lwetalente emangalisayo kaMakhadzi kusukela kwisingqi, indlela yakhe ekhethekileyo yokubhala kunye nesakhono sakhe esimangalisayo sokudanisa tingantakandini. Kakhulu kweqothi kazi noncuthi kwideska yenu yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wethu ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam elikhulu elo ke liqonga leMozulu. Mna ngegama ndinguThabile Makhaphela, inzwakazi yabathembu. Mvanje nantsi iMozulu siyayivula ke mbukele ekhaya ngokuphawula kaloku ezamvanje iziganeko kuMzantsi Afrika uphela. Noko ke imbeko ithanda uba mandundu kakhuluwo apha embindini njengaphaa kumazantsi futhi eDR apha ekuseni futhi bavuka ngamafu ngaye kaloku la 13 degrees baluqongqothi usuku lwabo kakuhle nje noko bakuphole kakuhle ngo-27 degrees. Mbukele ekhaya amaqondo wakho kaloku aphantsi naphezulu elokuqala kipho nonqali elokuqala lipha lona eMpuma Koloni njengaphaa kumazantsi futhi erhafu neziphaluka pha bevuswa ekuseni ngamafu futhi ka-16 degrees balusonga usuku naphaa kokaladokhwe futhi kuyabanda ngenkwanca ka-17 kanti bayivala imini ngo-34. Nantsi kabethini imozulu phaya ephondweni lase-Free State ngomsamazantsi futhi Bloemfontein phaya umzekelo kwasekuseni bavuka kakuhle noko ngesasibhozo qabaqaba ngamafu nje yonke imva kwemini yabo ngama-20 mbukeli wam akhathisa sisithandathu. Kanti ke phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso indawo eziphangasile linqomele njengomzekelo phaa kaloku ko-Wooster phaa ngo-20 degrees ekuseni futhi kuhle kuyaphola kamandi nje yonke imva kwedinala ngala-30 njembukeli asakhawutshe kaloku sesasithoba. Xa sithe chuke sijonge phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso phaa kumantla futhi njengaphaya kaloku umzekelo ko-Upington neziphaluka ngala-17 phaa ekuseni futhi abikiwa amafu ehamba nenkwanca phaa xa begqiba ngemva kwemini kanti ngama-30 nje abe nanye. Bona ke phaya ephondweni lase-North West ngomso kootoska phaya umzekelo kwasekuseni futhi bevuka kaloku ngo-9 degrees akhona amafu abikiwe futhi yonke imva kwemini kwakhona phaya nase-Freiburg kuyabanda ekuseni ngala-6 degrees. Kanti imbukelwam ekhaya xa siqwasela ngokubanzi kaloku iphondo elapho sikhoyo funa kuse-Gauteng njengamazantsi futhi phaya Springs licwengile levuka kwasekuseni futhi ngesasichenxe bayisombini kamandi futhi ngaye kaloku la 26 degrees emva kwemini ze bathi kubona phaya ephondweni likumandla apha emzantsi kuselimpopo bukele ekhaya phaa kumandla futhi ethoyando ngo 14 degrees phaa ekuseni futhi licwenge ilanga nje yonke emva kwemini kwakhona futhi kuhle musina ngengqatsini ka 31 degrees bukele ekhaya sehle njalo sijonge kaloku iphondo lekulipha lona empumalanga njengaphaa komiddleburg kumandla phaa ekuseni kungabanda ngesasithandathu phaa ekuseni kodwa bukele iyatshintsha la mozulu noko licwenge lihlaba umhlaba ilanga ngaye kaloku la 25 degrees bukele ekhaya ndivumele ndivale ndiyisongele mozulu phaya kozulu natal njengaphaa kumandla futhi ephongolo umzekelo phaa ekuseni futhi ewe kuyabandanyana ngo 11 degrees iguquke icwenge futhi litshise ilanga ngamashumi mathathu bukele akhatshwa sesibini mna ithanda kangaka xeshelemiyauli
oxa bethu bayabuya ngomso nezindaba zethu kamnandi bawethu.